uphele lento akona ubheke ngiyacela.
Ngicela ukuthi mfana wami ungi-DVD.
Njoso ugqoke kanje.
Kuzomela sihlangane simphakathi ngokukhulu kushesha. Ukuze sizokwazi ukuthatha isinqumo ngodaba olwenzeka kwazona.
Ukhulu. Ubheke. Ngiyabashada.
Uyadeleza. Ngokuyadeleka.